azoba khona abantu abazoza bazongifuna.
Think bazoshaya kuleya warehouse lelapha eFirst Avenue.
Yeah, Artemis.
Hey, ngalinge nibatshela ukuthi yime ngintshelile ne.
Ujadi drugs.
What? No, I'm giving you a verbal warning. Pull yourself together or I'll be forced to make it official.
Masana yo. Uthloka ithatha. Abathlokorets.
Futhi kuhle kuyiphindiselela. Kodwa ke akwenzeki ngoba bekungemina. Uyazi la ngaphandle emgwaqweni yaseJozi. Inswela boyo kuyiyona yona ebulela indodakazi yakho. Iyatanasa.